Chili Willy,
kinywaji kinachopendwa na wewe.
Chili Willy,
kinywaji kisichokuwa na kile.
Chili Willy,
kinywaji kinachochangamsha mwili.
Wanawake wanaume utumia.
Chili Willy,
Chili Willy, Chili Willy, Chili Willy.
Chili Willy,
Chili Willy Energy Drink.